Sanibonani bafethu, happy Sunday ngokuthetha yami nje yasekhaya uchunyakhanya. Hey, sivuka ngendaba ezimbi, sifunda amaphepha, bakhuluma amanga bathi mina no Junior siyalwa. Kwenzakalani la? Kanti labantu basifunani laba.
Sportman lami, ngini clever yapi?
Angisena itori zokubhala.
I'm sorry, I'm very disappointed.
Yeah, senborekile, angisena itori. Ngizotshela ukuthi mina no Junior siyalwa. Silwa kanjani ngoba umfowethu?
Enenye into manje sositshela ngepurpose ngibushaye.
Ipurpose yani ungenapha? Ukhuluma ngani?
Madoda kunetori mina nizibhali landelelani, ningabi semuva saqolisa
saqolisa.
Wrong lento eniyenzile baba. Very disappointed.
How?
I don't care who says what, lento eniyenzile flop. You brothers. This guy is never ever.
This is nonsense.
Very disappointed, brother.
How?
Very disappointed.
You come here to disrespect. We work very hard for
but
our
you
friends.
You are very disappointed, me. Nagakulu na ushafuli as a brother. Na manje sonke kuyi Sunday. Sibona lo mhlolo. Siyaboniswa sports funda ngathi ekseni.
But yeah.